wakonjo kama wanani. Lakini wanakaa zaidi wapi? Wakonjo. Sababu hao watu zamani mabibi wakonjo.
But otherwise you keep me informed as they make progress. Asante mzee.